umutahe rero turawufise none ko dufise rero abarundi nabo babakozi kuko birabonetse ko abarundi n'abakozi twebwe abakera Shetani yari yadusamaje kumwe yasamaza Adamu na Eva bakagenda bakava mu murima batabiriye ko erega bagumye bacambirwa kubirya ntibabirya na twebwe abarundi niko byagenze haraje Shetani yaducanisha ngo tubibona tutari bubifate none uyu Imana yatumurikiye ubu tugira tubifate narabibonye mu rugendo nagize aho duciye tubona ahimbwa ubutare imyaka n'imyaka bimba bagaca basiga bahanyegeje kugira ntituze tuhabone ngo haduteze imbere ubu rero twaciye tubibona kandi nagira ndababwire n'igihugu umutahe wacu murumva ko tuwufise turafise isimera dufise imvura dufise umuyaga mwiza hanyuma tugaca tugira ubutare ibyo byose ni umutahe nagira n'ubu ndabatangarize mu migambi mfise ntacyo ntazokora kugira ngo Uburundi kiri igihugu se onye n'urukundo nge ni muwe n'ikigongwe bwo bama uturinda kandi n'ubukavyage hagati yacu nuhabwe icyubahiro imyaka n'imyaka yakubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa mushikiranganje wa mbere mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa ina Burundi nka nyakubahwa bashikiranganje bashinga amateka muri ngaha nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe SNDFDD umugambwe uri ku butegetsi mwese ndongozi muri ngaha umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye mwanya kubahwa gwaruka bajene bagenzi banje tugira amahoro sagwa amahoro umwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu harabona imbere ni heza cyane imbere ni heza kuko hariho ibyizigiro uno munsi no munsi udasanzwe no munsi wo kwandikwa kuko no munsi tuvuga yuko ubu umushinge uroresha Burundi kuri yambo na kazoza Burundi buteye imbere igihugu cyifashe ubu turashobora kubona ko umushinge uriho igihugu gishasha n'abene gihugu bashasha dushimira Imana mushobora byose kubona yonyene ariyo izirereka Burundi iyo butera buja ubu twarabonye yuko bishoboka tugitangura kubayobora nk'ihanga Imana yiremenga muri Burundi hariho amajambo twavuze kandi biboneka neza ko Imana yahezagiye ijya mbere umunwa wose uronke icyo ufungura umufuko wose uronke amahera abarundi mwace mubisamira hagufi mwese muja ku kivi duhejeje kuzunguruka Burundi bwose turabonye yuko abarundi barafise icyo bafungura neza kuko bose twabonye bafise umubiri mwiza turabona ko umupfuko nawo nyene
urikura duga kuko twarabonye bishasha bitari biri mu gihugu turabona ko koko aho twaratwita mu rutoki ubu hasigaye naho arahifashe rero akana kajyo kukengurukira iyo mana mushobora byose kuko ivyabaye muri Burundi ntawo vyitirira ingufu z'umwana w'umuntu ni ingufu zindi jewe rero by'umwihariko ndashimira Imana mushobora byose kuko abarundi bavugiyemo ngo mungene kubarongora igihugu cyose narakigenze n'amaguru nta na hamwe ntazi abo twagendanye baravyibuka nabacisha mu mayira abo batari bazi n'abamenyesha makuru twaricaranye turabige n'urugendo rwagenze nabo nyene baravuze ko hari aho batari bazi kandi ari bamenyesha makuru bategereza kuba bazi heshi ubu rero jewe nashoboye kubona aho Burundi bugeze kuko ndazi iyo buva Burundi busohoka buva mu ahari umwiheburo mugabo buri ko ubu rero buraboneka ko hari umwizero nico gituma twese twemeza ko imbere ari heza cyane imbere ni heza cyane ugwaruka rwacu nagira nsaba abantu mwese murengeje imyaka 50 murukomera amashi cyane murukomera amashi turafise ugwaruka rw'umwizero rukwereka yuko wamaze gufata inzira itera ije imbere mugwaruka dufise bamenyesha makuru muribuka navyo nyene navuze yuko ibinyamakuru ryo bishure none ubu ugwaruka rufise ibimenyesha makuru vy'ishure naje ubu nza ndigira kuri bo ngira ngo gahera arabizi ndamwigira ko cyane jimbere ndabigira ko cyane kuko nimwe muza muranyereka ere gutigiye ku bandi ntumenya none abamenyesha makuru ibinyamakuru twaravyumvikanye ko ubu binyamakuru bigiye kubishure byarabaye aho twaciye hose twarabonye ukuri ku Burundi nico gituma aba bahiganwe ntumava bavuga ngo nibo bambere abambere ni beshi mu ntara zose abantu barahagurutse ugwaruka rwarahagurutse baba abakora mu nzego z'igihugu cyangwa badakorera mu nzego z'igihugu aba rero 10 na kigingi agira 11 kigingi nawe yenda cyavuga ati naje mushatse nawe 11 nawe reka guhagashimwe nzoguha inka kandi y'inzungu sia indi bihembe kigingi nawe urarose urarose inka y'inzungu nawe ube uwa 11 kandi ni nziza cyane y'inzungu kabisa atangure nawe azabona ati nahereye ku nkimwe kandi rero bari amaze kubimbwira ingene birimo umugisha twaragiye hari aho twagiye kuraba umuntu yatanguje inkimwe mu 2022 twasanze ashitse ku nka 50 z'inzungu ashitse ku nka 50 kugira ndabwire ko abarundi twagurutse ubu rero no gushimira Imana kuri ibi bikorwa byose imbere y'uko mbandanya nagira mbanze mpikaze urugwaruka rwavuye muri ibi bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko ndabahaye ikaze mwese mumenye yuko ngaha ni wanyu East African Community One People One Destiny mumenye ko muri wanyu ntihagire uwiyumva ko ari umunyamahanga aha ni mu rugo iwanyu nabo bavuye mu bindi bihugu mubimenye ko iki gisagara cya Bujumbura ni capitale de la jeunesse africaine aha ugwaruka rwa Afrika aha ni wabo kandi uko mwakutashe twama tugira ibiganiro
kugira turabe ingene Afrika yohaguruka. Na nezerewe cyane mbonye urugwaruka rwavuye muri ibi bihugu bibanyi bya Afrika y'ubuseruko rwaje kandi rukaronka n'umwanya wo kugira icyo rushikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Icyo ndabemereye ni uko ibyo mwagiye murashikiriza nanjye ngiye kubibwira bagenzanje kugira twese tudugire rimwe. Harageze kwa Afrika ihaguruka, harageze twaracerewe twarasamaye, harageze ko twiga ibintu byose byatumye Afrika yo munsi ya Sahara bavuga ko ari Afrika idateye imbere kandi ariyo ifise umutaho ukwiye. Reka ndabashingira intahe kuri ubu Burundi mubona, ubu Burundi mubona harateye igihe kibi igihugu cy'umwiheburo, igihugu cyari kiremereye isi, igihugu cyari kiremereye Afrika. Muguno munsi u Burundi ni igihugu aricyo kiriko kirafasha ibindi bihugu, kuko ni igihugu kiriko kirazuka gihagaze neza. Imana twarihaye ikibanza cya mbere kandi ubu turi mu bemera yuko igiti naho coba cyariciwe kiguma gifise umwizero kuko habonetse amazi gica gishinga imizi kikaduga. U Burundi rero ni igiti babona ari gishitsi, ariko haraje mutuwa mwiranda mu Burundi kiravomegwa none kiriko kiduza amashami meza cyane ari urugwaruka mubona. Urugwaruka n'umwizero kandi murazi yuko ishami urwatsi rutoto n'umwizero, urwaruka rero rwacu n'umwizero. None rero mwebwe bashitsi mumenye yuko na mwebwe ibihugu byanyu bitegeza gutera imbere kuko murafise byose. Twahereye ku muzi, umuzi wa byose ubwa mbere nuko haba ubumwe hakaba amahoro, niwo muzi wa byose. Kuko mu mvugo yindi twatanguranye twavuze tuti turi kumwe twese birashoboka, ubu murabibonye ko bishoboka. Aho umurundi ashobora kwibakira umuyaga nkuba aya urugomero rw'umuyaga nkuba karukora, nimwe bw'ugwaruka muri ko murabikora. Uno munsi naje nishimye kandi nsabe abavyeyi naje muce munyigirako, naje nari nkwiye agashimwe kuko nasanze abana banje naje baravumbuye bishasha. Muho nagendeye nabonye umwana w'iwanje yikorera amavuta neza, amavuta yo kubungabunga imishatsi y'abakenyezi kandi kaba myiza kuvyo yikorewe nyahinguye ituga kama Imana yaturemeye. Nonge ndabona ihinguriro rihingura impuzu, abana bene ntare bari kumwe n'undi mwana we wanje. Mbe ababyeyi none twigisha iki? Hari ababyeyi gito bigisha ngo iki gihugu barake kumara iki ko kidaguhaye akazi, yibagiye yuko uryama muri cyo ukarya ibyo kurya byacyo ukanywa amazi yacyo ugahema umuyaga wacyo ukarya amahoro yacyo. Aba babyeyi bagiye, umutahe turawufise ko dufise abakozi, umutahe turawufise. U Burundi ndabisubiremo ni umurima wa Eden kandi kugira ngo ndabitore ndazi yuko narabisegeye cyane, ndavuga Imana itwibira kabanga ko tumu Burundi butera imbere. Nibanga rya mbere nabonye nuko Burundi ari umurima wa Eden, naravuze nti uzo bibeshuza arazocaza mbwire arazocaza abibeshuza kuko tutandukanye Kanahani no murima wa Eden. Umurima wa Edeni kuva Imana ishyizeho marayika bawurereka ntibigere isubira kuvuga ngo haraha, mugabo Imana irashobora kwibira ibanga ati nihuri naha. Rero uwo ni umutaho ukomeye cyane kubona turi mu gihugu. U Burundi bukitwa igihugu cy'amata n'ubuki, u Burundi bukaba bufise iwabo w'Imana mu mana za Mugera, umusozi umeze nka wa musozi wa Sinai mu mana za Mugera. U Burundi bukitwa igihugu cy'amata n'ubuki, umutahe rero turawufise. none ko dufise rero abarundi nabo babakozi kuko birabonetse ko abarundi nabakozi twebwe abakera Shetani yari yadusamaje kumwe yasamaza Adamu na Eva bakagenda bakava mu murima batabiriye ko erega bagumye bacambirwa kubirya ntibabirya na twebwe abarundi niko byagenze haraje Shetani yaducanisha ngo tubibona tutari bubifate none uyu Imana yatumurikiye ubu tugiye tubifate mwarabibonye mu rugendo nagize aho duciye tubona ahimbwa ubutare imyaka n'imyaka bimba bagaca basiga bahanyegeje kugira ntituze tuhabone ngo haduteze imbere ubu rero twaciye tubibona kandi nagira ndababwire n'igihugu umutahe wacu murumva ko tuwufise turafise isimera dufise imvura dufise umuyaga mwiza hanyuma tugaca tugira ubutare ibyo byose ni umutahe nagira n'ubu ndabatangarize mu migambi mfise ntacyo ntazokora kugira ngo Uburundi kiri igihugu kitagisaba ifashanyo kandi ibyo nta myaka ibiri izohera tuzokora ibishoboka byose kuko Imana yaduhaye itunga gushikaho tutagisaba ifashanyo ahubwo abandi bazoza kudusaba ifashanyo ubutare turabufise ubu nafashe ingingo ngira nkoranye urwaruka rwose rw'incabwenge umurundi wese ahari hose aciye ubwenge aze dutangure ubu butare bwacu tubuhingure tubushore isoko iriho mu Burundi muzobona hari amahinguriro arenga twarayaharuye erega hariho n'abarundi bazi ubwenge bamaze no guharura amahinguriro tuzokora mu Burundi n'amahinguriro 71 nziza amahinguriro 71 ahingurira itunga kama ryacu dufise Imana yaramaze kutwugururira dushaka yuko mu Burundi ata kintu tuzosubira kugurira hanze ahubwo abo hanze bazoza gusomera i Burundi kandi ibyo byatanguye kuko twarashyitse aho dusanga batanguye kubaka ihinguriro rya mbere ubu turiko turagira ibyo ari byo byose ubu mwaka uzohera duhise n'imiburiburi amahinguriro atatu ahingura ubutare n'ubw'iwacu saho tuzogurira nuvuga yuko mu Burundi harakeye ngira nkeze abarundi kuko bariko barahinduka bariko bariyubura kandi bagira bavemwo igiti cyiza noneho biranditse ngo urutete rwa sinapi rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirumera ariko iyo rumeze ruvaho igiti kinini cyane inyoni zo ku isi zose nziza zikarikako Uburundi buca ari igihugu isi yose izoza kwarikako Uburundi buriko burazuka turafise iyo ndoto twaramaze kubibona Uburundi ni igihugu cyo mwizera ikizira kikazirizwa nuko twosubira gusamazwa n'ibyadusamaje muri kahise ubu umwasi dufise ni umwasi yitwa ubukene ntituje guhenda abantu ngo Uburundi buratunze Uburundi ntiburatunga muga buratunze kuko bufise umutahe bufise abantu n'ibintu ibyo rero nibyo tugiye guhingura gushikaho bose bazotanga aha rero uciye abaza urafise umuyaga nkuba ntimwumvise ko batawe kuko nagenda batangarize ko hariho n'urundi rwaruka umwe mu rwaruka rukorera hanze yaratashe yarari mu Bufaransa yaje azanye umugambi wo kugira ingomero z'umuyaga nkuba zizimbutse cyane kandi zoroshe gukora uwo ari ku kivi yaramaze gutembera aba ahazoshyira iyo muyaga nkuba nagenda abwiye ntagire uvuga ngo umuyaga nkuba uzokura hehe umuyaga nkuba dufise inzuzi ziva mu misozi ni ukuvuga ko dufise amasumo byoroshye cyane gukora umuyaga nkuba noneho hari uwundi murundi nawe yarayatweretse akabirya nawe ashobora gukora umuyaga nkuba akagira urugomero rw'umuyaga nkuba ataruzi ruhari uwo ni uwundi kandi ari mu rwaruka nyine ndafise Imana jewe ntwara abantu tuzinanye uraze gutwara abantu muzinanye uti nakari hariya ashoboye iki tuitango imbona kazoza ndazi yuko abantu bavuga ngo ntibishoboka twarungitse abantu kwiga mu bindi bihugu igihugu gitera imbere habiki habibikogwa nagira uzobahenda ntushobora gutezwa imbere n'ifashanyo ico mu gifute mu mutwe nta gihugu na kimwe nabonye catezwe imbere n'ifashanyo nta gihugu na kimwe nabonye gitera imbere abantu arabasavye bose barakora twebwe rero mu Burundi nkeza abarundi kuko uretse yuko ubu bamaze kwitwa abarundi batakira abahutu n'abatutsi n'abatwa bamaze kuba abakozi n'abarundi babakozi kandi barakora bigashimwa aho ndabakeje igihugu nacho indongozi ugifise ubutegetsi bw'igihugu bwitorewe n'abenegihugu bwamuka mu benegihugu bukaba ari bo buharanira nico gituma mubona hariko haramera neza ibarabara rimeze neza kuko hariho uburongozi bw'igihugu bwitwararitse ubuzima bw'abenegihugu nico gituma abagiye mu burimyi barafise intererano mu burimyi haba ku ifumbire ubutegetsi bw'igihugu buterera ibice 70% no kuvuga umurimyi akoresha umutahe muto kugira atagure umurimyi bwiwe ibice 70% ku ifumbire ibice 50% ku mbuto ako nakigoro uburongozi bw'igihugu nabwo bukora buciye ku kigega cy'abenegihugu kuko kya kigega ntikiri kigega cy'ubushikiranganji bw'ubutunzi ni kigega cy'igihugu cy'abenegihugu mu bijyanye n'indero ubutegetsi bw'igihugu buriko burazana iyindi migambi mishasha kugira ngo tugire abana tugire urwaruka ruzosohoka rushoboye education professionnel turakeneye yuko batanu uzosubira kuronka urupapuro rw'umutsindo atacashoboye gukora kare twaronka ngo impapuro bakazita impamyabushobozi n'ahari garagaza ubumenyi gusa impamyabushobozi n'urupapuro rwerekana icyo ushoboye ubu rero tukaba rero tugomba kuzana iyindi migambi mu ndero mu gisata cy'indero izotuma dusohora abahinga koko ariko turafise abahejeje none bo byogenda gute mu byo maze iminsi ndiko ndiyumvira mwebwe rwaruka ndabemerera akantu kamwe nuko nateguye ko mu kwezi kw'icumi ngomba kurondera urwaruka abashika batandatu nzorungi kabwira stage hariya muri Nations Unies mu kwezi kw'icumi batandatu kugira ngo nabe barababe barabona ingene sizunguruka kuko ntiturabimenya ibibanza bitandatu rero twarabirose ubu tuzoca rero tubarungika mu kwezi kw'icumi bamareyo iminsi ishika 14 bariko bararaba ingene sizunguruka ingene abandi bakora bagire nabiyo stage tuzokwemera tubarihire itike n'akazamuzo turabe ingene bazobaho icyo niki kuko turakeneye kurugwaruka nago rukanura hariho ibindi tugiye gukora kuko twarabonye yuko ajya mashure y'indaro nayo afise akamaro ku bana ubwa mbere mu bana mukundana mukabana mumenya igihugu intara zindi ngene zibayeho kera mu rwegeje wa gatandatu waraba uri umunyaruyigi ugasanga bagushize ibubanza umunyabubanza akaja ibururi none n'ubu tugira dutangure tugira umugambi w'uko abana basubira mu mashuri mu ndaro kugira ngo bakure bazi igihugu kandi bazi no kubana ni ikintu gikomeye muri kaminuza murazi yuko turiko turaba naho nyine ingene kajya preburs ingene yoduga kandi murazi turamaze kuduza kambere kugira ngo turabe ingene abana bacu urwaruka rwacu rwiga rufise morale rwiga rufise morale rubona iyo ruzoja erega ibyo byose bizoshobozwa n'uko twagiye ku kivi turiko tuduza umwimbo nicyo gituma rero byose tushaka yuko bizobandanya ariko rero ndabasabe ntidusubire gusamara ntidusamare uno munsi twaramaze kwinjira mu yindi ngendo nshasha y'ubumwe n'amahoro uno munsi hari ubutegetsi mugaharaba indongozi zitsita n'abarundi hariho abarundi n'ubu bakirota bya bindi bya kera abo ni shetani bikura bafata tubasengere hari indongozi zicibaza ko zizorongora abandi nkuko byagenda kera abo bose bahindura ingendo nagira rero ndabatekereza akantu kamwe turashaka gutunga muri Burundi twese turashaka ko Burundi kiba igihugu gitunze hindura ingendo nta kindi ushaka kumera nk'abandi batunze hindura ingendo mera nk'abandi hindura ingendo hindura ingendo umere nk'abandi icyo mu kigira icyivugo mera nk'abandi hindura ingendo dutegereza kumera nk'ibindi bihugu byateye imbere kera bitunze ako kantu tukagendere ko duhindura ingendo kugira ngo tumere nk'abandi ubu turi mu ntambwe nziza cyane mugabo iyo uri ku rugendo rero ibicantege biba byinshi ibicantege ni byinshi bakubwira ngo niwarima ngo ni uguhamba ntibizomera hari ukubwira ngo niworora bizopfa byose hari ukubwira ngo none ngo ejo ni gute ngo aho ubona ivyo n'ibicantege ivyo ntibize dusamare pfa kubwenda ufise ijambo uti imbere ni heza turabizi turavya twavuye aho tugeze imbere ni heza cyane imbere ni heza cyane tugende dufise umwizero w'imbere ntiturangaguzwe turaba hirya no hino twese turabe imbere kandi imbere ni heza cyane nicyo mpereje ko iri jambo ry'umwizero imbere ni heza cyane kandi ndazi ko myaka mikeyi Uburundi buzoba igihugu cy'igitangaza ndazi yuko uno munsi no munsi turiko tugirira umunsi mukuru inkerebutsi kwari umunsi wo kugirira umunsi mukuru inkerebutsi rero ndazi ngaho hajya inyuma ngaho muriko murafata akantu ntimwitinye ntimwitinye abanyamuziki baturirimbira tunezerwe kuko dutegereza kugirira umunsi mukuru urwaruka rw'inkerebutsi kandi twongerera twe twigirira umunsi mukuru kuko imana yaratugiriye neza dukora urugendo dukwira Burundi bwose atanumwe agwaye erega icyo nacyo nicyo gushimira imana ndababwije ukuri urugendo nagize n'igihe twari mu myiyamamazo ntabwo nigeze ngira ariko nararushe mugubu natashe ndi naga nkomeye sinigeze sarara kandi nagize urugendo runini rw'amaguru byageze neza cyane none rero mwese ndabipfurije kuroranirwa ku magara yanyu munezerwe imana ibahezagire akayabagukeza murakoze cyane murakoze